Ngaramutse cyangwa mwiriwe bakunzi b'ibiganiro bya Radio Isanganiro mubivanye naho muherereye kaze mu kiganiro kunama mu kiringo c'isaha imwe tugiye kuganira ku bijanye n'igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu bindi bihugu harabari mu bihugu bibanye nka Tanzania, Rwanda, Uganda, mu bihugu bya Buraya n'ahandi. Ivyegeranyo bitangwa n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR kivuga ko abarundi barenga 400,000 bahunze igihugu mu 2015 hari n'abandi bari basanzweyo kuva ku munsi w'imikwa giwe. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi aguma ashikiriza ubushaka kwa leta ko kubona impunzi zose z'abarundi zitahutse mu gihugu. Mbega uyu munsi igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi kigeze he? Icyo gikorwa giteguwe gute? Ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiyago cyo ku nama cyo kuri uyu munsi. Muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire batatu, turi kumwe na Chantal Hatungimana, umuyobozi ajejwe igisata cyo gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati kaze muri kino kiganiro. Turi kumwe kandi muri kino kiganiro na Gaspar Kobako, mwaratwaye umugwi ujejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu zabo ku ntwaro zo mu 1993 ku ntwaro ya President Melchior Ndadaye kaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumumira muri kino kiganiro tuzagusangira n'abagenzi banje.
Turi kumwe kandi hano muri studio n'uwundi mutumire ariwe Anicet Niyonkuru asanzwe atwara umugambwe CDP ari mu banyepolitike b'Abarundi bahungutse mu ntumbero yo kwitegurira amatora y'2020 kanze muri kino kiganiro. Twari twifuje kuba turi kumwe muri kino kiganiro n'abari mu ishyirahamwe rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse AFRABU, ariko byahavuye bigorana ku munota wa nyuma. Mu buhinga bw'ivyuma hari Albert Nduwayo, Jean Honor Niyonkeza na Gracia Justicia Tuikeze bariko bafata amasanamu. Uhagarariye kino kiganiro ni Leonce Bitariho. Francine Ndiyokubwayo nije ndemesheje kino kiganiro kazi. Ijambo ry'umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi bahunze gutahuka ryaravuzwe kuva ku yimekwa giwe no mu bindi biganiro vyagiye birashikirizwa mu fasoni musanzwe mujejwe igisata kiraba ivyo gutahukana impunzi mu Burundi. Ni ijambo mwakiriye gute?
Ni ijambo twakiriye neza kuko ni ijambo ryerekana intumbero leta y'u Burundi ifise ku Barundi bahunze, kandi ni jambo risubiza ivyizigiro cyangwa umwizero mu Barundi bari hanze bahunze kino gihugu. Twarifashe rero nk'ijambo ry'urufatiro, ijambo kandi riduha n'intumbero yo kubandanya dukora icyo gikorwa, kuko ni igikorwa cyari gisanzwe kiriho. Tubandanya rero dukora kugira ngo abarundi bene wacu bashobore gutaha mu gihugu.
Ego mfasoni Chantal, twari twabivuze mu ntango za kino kiganiro ku ivyegeranyo by'ishyirahamwe ryawonirijejwe impunzi vyerekana yuko abarundi bonyene bahunze kuva mu 2015 barenga 400,000 n'ibiharuro muhurizako.
Icyo navuga cyo ni uko iyo umuntu ahunga ntararika ngo arinde kukubwira ngo ndahunze kugira ngo uce utangurira ngaho guharura. Ariko kenshi na kenshi ibiharuro by'abantu baba bahunze bizwi cyane cyane n'ibihugu biba byarabakiriye, ari nabo baheza bakabitangaza. Naho twavuga yuko nko mu gihugu cya Tanzania ari cyo gihugu cyakiriye abantu benshi, abarundi benshi, batubwira mbere yuko 90% ariyo bari, bakatubwira ko n'igihugu cy'u Rwanda nacyo nyine gifite abarundi benshi nk'ibice byoshika nk'8%. Ibindi bice bikaba bisabagiye mu bindi bihugu byo ku isi.
Muravye nk'ivyo biharuro namwebwe mushobora kuba mukorera ko mukaraba no munsi ico gikorwa ho kigeze, muvuga ko kigeze nko ku rugero rugera kuri kangaha?
icyo no vuga cyo twebwe turaba ababa baje kuko ababa bari hariya ntabo tubatuzi hanyuma tukaraba ningene tuba twategekanije cyane cyane nko iyo tuvuze ko nsubiye inyuma iyo uvuga gutahukana impunzi hari imice kubiri gutahukana impunzi hariho imice hariho impunzi zitahuka ariko zifashijwe n'izindi impunzi zitahuka ariko zije ku bushake bwazo zonyene atamuntu azifashije cyane cyane rero twebwe dukunda kumenya nk'abo tuba twakiriye mubwo buryo bwiyo bafashijwe kuko haba habaye integuro hakaba ukwiyandikisha hanyuma hakaba bakaheza bakaza bafashijwe na hasere natwe tweza tukabakira rero bivanye nibitigiri nkuko tuba twabitekanije canke hari n'igihe batubwira ati abiyandikishije nabo iyo rero tuvuze tuti abatubwiye ngo abiyandikishije nabo twe twakira uko tukabona tukavuga tuti muri iki gihe abavyifuje bose twabakiriye tugaca tubona yuko intumbero yacu twayishikije kuko icyo gihe kitubwira kiti aba nibo bonyene babishatse nibo babisavye urumva ntushobora guharura utaco yasavye ngo mushiremwo mubaze bava bataha
ariko muravye kuva aho uwo mugambi umaze hamaze guterwa ku kamo kuko abarundi bari hanze botahuka na cyane nko muri ibi bihugu bibanye muvuga yuko mubona akazi karakozwe cyangwa abo barundi baritabiriye uwo mugambi
duhereye ku mwaka wa 2016 niho mbere n'akamo katangwa gutangwa kugira ngo abarundi bahunze bagaruke mu gihugu harabonetse abarundi benshi baje bizanye babo rero kenshi wasanga tubamenya bivuye mu vyegeranyo abajejwe intara baza baratubwira bati twigiye mu ntara yanje nabonye haza abanganuku nanje mu ntara yanje haje abanganuku baragiye bashika ku bararenga n'160 ari abantu bizanye gusa kandi batacye mu bushikiranganje hanyuma mu mwaka wa 2017 niho amakuru amaze kubona ko abarundi bariko baraza kandi baza bonyene batagira gifasha niki haca twaca dutangura gukorana kugira ngo iyo bya hose abarundi batahe bafite ubufasha niho hatangura kuba aya manama ya makomisiyo twavuga y'inyabutatu cyane cyane twahereye mu gihugu cya Tanzania kuko niho hava benshi cyane kugira ngo batahe bafashijwe rero kuva icyo gihe mu mwaka w'2017 kugeza muri uku kwezi kw'indwi tumaze kuronka abarundi bangana 186,498 baje bafashijwe baje ho gushaka kwabo n'ubu rero kandi tubandanya babandanya baza n'ubu kuwa kabiri uheze hari imiryango 101 ari abantu 101 baje bavuye Tanzania baciye Makamba nejo hariho abo bakiriye Inyabitare mu Ruyigi umva rero baguma babandanya baza twebwe rero urumva kubera tutaba tuzi neza ibiharuro biri hariya kuko iyo bija hose bavuga ngo 400 baravyara abandi barapfa urumva kuva mu 2015 niho gumuvuga ngo abo bantu nabo
murakoze cyane Gaspar Koba ko umugambi wo gutahukana impunzi mwarawukoreyemwo mu myaka yo mu 1993 hajya bahunze mwebwe mwakora mwisunze kumbure nkiki hari biharuro mwafatira ko harabo mwabanza kuganira kugira mumenye ingena abatahuka batahuka nuko baba bangana
murakoze kuri ico kibazo ku kibazo kijanye n'ibiharuro kiroroshe kumenya ureka kumenya kumbura warayavutse cyangwa warayapfuye ariko iki kiharuro kiroroshe kumenya nkuko yabivuze umuyobozi ajejwe ico gisata cyo gutahukana impunzi mu Burundi abantu bamenywa n'igihugu cabakiriye bakongera bakamenywa na rwa rwego mpuzamakungu rujejwe kwakira impunzi iyo zahunze bita harcele mu rurimi rw'igifaransa biroroshe rero twebwe twari tuzi yuko hari igitigiri kinaka muri Tanzania bashika ico gihe hafi 5,500 mu Rwanda hari hafi nimba ntihenze ibihumbi 250 muri Kongo hari ibihumbi byaba 50 ni igiharo cyoroshye kumenya cyane kubera kuko babakiriye baca babasasuma bakabashira mu bitabo kugira bashobore kubaha imfashanyo niho babimenyera kiretse uwagiye akajekira nko mu muhana mugabo naho nyene impera n'impera ukateza kumenyekana icyo ni cyambere cha kabiri ndagomba kumenyesha nkaba bahunze reka mbaze ngume kugwego nari njejwe twebwe twakira ku munsi muri barya baza bateguriwe hagati y'ijana n'ijana na 50 ku munsi ku minsi bijya bita mu Gifaransa rejuru zempere ngo bari gatatu kuwundwe abona baza baze mu makamyo bateguriwe amahema bifungurwa uduhuzo kuko hari abaza batikwije ibyo kurya n'ibindi tukabakira mugabo abaza bukwi na bukwi batadusezeye nibo bari benshi kuko hari umwizero udasanzwe haje intwaro ya demokarasi hari ndibuka yuko icyo gihe kubera uko gushaka kudasanzwe ku gutahuka ubugu nayo indongoye hariho umuco wagiye muri Tanzania kubasigurira ingende twoteza kubakira mu rufasoni mu buntu hanyuma ubundi mu gwa y'Rwanda ubundi mugwe ugenda muri Zaire y'icyo gihe ariyo Repubulika iharanira ko iharanira demokarasi ya Kongo aho mbere niho nagiye twahereye hariya Bukavu mu nyuma twaragiye ni Goma turaza gushika hariya kure mu singane bahita muri uciye buvira uramanuka twagera tubasigurira iki twagera tubasigurira tuti yamara naho mugomba kuza ihe muduha umwanya tubitegurire kubera kuko tutabiteguye ngo tubakire mu rufaso ni kumwe y'amasezerano mpazamakungu yaterwa ku gikomo Geneve abivuga tutabakiriye nk'uko amasezerano ya y'ubumwe bwa Afrika ubitegekanya muzosanga kumbure mugira ngo ntitubitayeho reka rero tubitegurire twagiye guheza ugo rugendo nabinshi baza badusanga ku biro bamaze gushika kera
barizanye
urumva rero iyo gihe hari umwizero abantu ntubanza kubaza kubakoka ntubanza kubaza kubahamagara kaje kubahimiriza baraza kubera kubafise umwizero reka rero ndoge ku ijambo iri jambo mukuru w'igihugu yavuze nyakubahiro Evariste Ndayishimiye ati yabishikirije gatatu ubwa mbere yabishikirije igihe kashikira amabanga y'ukurongora igihugu ati turifuza yuko abarundi bose botahuka bakaza tukubaka igihugu kimwe icyo ni kintu ciza cyane yarabigarutse ko igihe twari ko turigina imyaka 58 iheze twikukiye avuga ati twe twifuza yuko abantu bose boza bakagira uruhara mu gutera intambwe y'ukubaka igihugu cyacu yongera bigaruka ko mu nama yagirisha abanyepolitiki ngonze hari tariki 10 mu kakaru mwaka w'2020 niho rero yanadusaba yuko twogira impanuro tutanze kandi twarataze impanuro ngira ngo tuhava tuyisika ko ukugere tuvyiyumvira ngene byo kugenda rero kugushaka turagushima ariko rero naho tugushima nitwa kwibagira kuvuga yuko yavuze yuko umwana abisha mu nkirizo bugaca akayihekwamo ati mugabo iyo wakoze ikosa ukarikora ukoze babanza kuguhanura kajya rero nakagoboranya bisigurika bagira ati tuzobaza kuguhana umuntu rero azi yuko azoshaka baza kumva yuko ateza kubanza kwishura ibyo yakoze byaba byo bitaba byo kuko arabagiye kubera ubwikeka harabagiye bakurikira abandi
atacho bagirizwa
atacho bagirizwa kuboza kumbure bashaka bagira ati umutekano nturaba bose abo boza hari abandi bafise imitahe bagira ati mwebwe ibyo mwagirizwa uwo wimva yuko mu mutima yoshura gutaha kubera ko nkuko bivuga muri yamategeko mpuzamakungu agira ati umuntu aza kubera ko abyishakiye akabifasha fashwamwo na rwagwego mpuzamakungu HCR abifashiwe muri nico gihugu bikaba babumvikanye muri zajya butatu nkuko umuyobozi yabivuze ni ukuvuga HCR igihugu yahungiyemo n'igihugu yahunze kumbera impamvu izincanki izi mugihe rero izo mpamvu zitaravaho cyane cyane mu mutima we ngwa byumve utahukara usanga bigoye none abo baza igihe twa turongoye umugwi umva baradusezera bagira ati naho mutubarira gucya ahubwo muri ko muratudindiza kubera ko tumaze imyaka myinshi cyane yumvira ko umuntu abamaze imyaka 20 mumenye neza yuko kuba mu mahanga bitaryoshe ngwi wanyu ngo hariye ba indyanke mugabo ntibabahabi
kumbure ya nise niyo ngabo araza niyo nkuru murano ngaraza kubitubwira ko aka kamo umukuru w'igihugu aherutse gutera mwebwe agateye mwara nashitse hano mu Burundi kuko nibutse abariko baradukurikira ko mwatashe umuntu mbere yo gutegura aya matora yo mu 2020 mu bandi banye politike bari basanzwe bari hanze mwebwe kumbure murashobora kutubwira ingena mwumva mu nyagihugu canke umurundi yahunze igihugu ari hanze nigiki asaba yumva hamagawe gute kugira yumve ko yotahuka atekanye
murakoze umunyagihugu ari hanze cyo kimwe n'abanye politike bari hanze akaba yarahunze aguma n'umutima uhagaze ku gihugu ciwe gusubira inyuma mu gihugu ciwe hari abahunze usanga yahunze afitana ingorane n'ubutegetsi hari n'uwahunze kubera yumvise kuwundahunze abo bose bagize bamaze gushika hamwe n'uwuhunga kubera yibaza ko hijya yejo bizohava biba nabi nk'abantu nk'igihe twe duhunguka mu kwa 12 guheze twasanga hari abantu twaragiye kurondera amapasiporo batari bayafise twasanga hari abantu benshi benshi cyane bariko barondera amapasiporo bahunge kubera amatora yimirije abo nibahunga kubera bahohotewe bahunga ubwoba ubwo afise bati haraho byo haba bigenda nabi bagahunga haraho bahunga gatahirayo akaja gumayo akakanda kavugenda vuga yuko yari kwarahohotegwa mugabo atahunza ikintu ingorane iboneka yahunza ibyo yumvira ko bizoba bibi
ubwoba mu mutima
ubwoba buri mu mutima abo rero bahunga bafise ubwoba mu mutima bagahura n'abandi nyine bahunga ikintu kiboneka cari cabahohoteye usanga baca bose bagira umutima uhagaze kuko baca bagira ico bita solidarite
bagahanahana inkuru
kandi mugari inkuru idahumuriza kugira rero umuntu ahunguke niko ndivuga mvuga nabo twahungukanye usanga bigoye uko ukuntu turiho ngaha mu Burundi umuntu atembera akaduga ruguru mu ijoro kava ngaha saa 12 ku mugoroba agashika saa 6 y'ijoro imuyinga agasubira akagenda akabona abanyagihugu bariko baragenda mu ijoro uri hanze nk'ubu uzo kuma ndiko ndabivuga avuga ati urya muntu ari kwagira propaganda birya bintu sivyo kandi je ndabivuga ko nama ngenda mu gihugu hagati ku mugoroba canke mu ijoro ndumwe canke turi babiri ukabona abanyagihugu bakaba batembera mu ibarabara icerekana ko amahoro ahari mu gihugu ivyo rero uri impunzi uvuga uti kwa kundi nahunga mvise ubwabwoba nahunga n'ubu nivyo bihari ugasanga rero guhunguka n'ukujya umutima amenyo je imbere yuko mpunguka nabanje kuza naho nyine kwari kujya umutima amenyo nuko twari twavuganye n'abatware bagaye bati ntaco ntacu zoba nuzi tuvugane ingene amahoro tuzo insecurite ukuvuga umutekano wanyu uzogenda neza n'umutekano w'abandi muzozano uzogenda neza ndaza maze kubona nzungurutse aho nahora ntinya hose ndiko ndahagenda ico gihe nari kumwe n'abapolisi bane kubera ubwoba mu nyuma ngarutse ngira abapolisi babiri mu nyuma n'abapolisi bahinda baheba n'ubu ngenda ata abapolisi mfise kuko amahoro mutima yaramaze kuza muri jewe uri hanze rero ivyo bintu ntavyumva kuko agumana ubwoba nico gituma rero ibintu bijanye no guhunguka ari ibintu byo kwitondera kuko mu gihe umunyagihugu nkuko umushinga ntayo bakavuze mu kanya ari hanze akumva amahoro mu mutima arizana igihe nyamahoro ataraza abarindiriye uwundi muntu aja kumurindura kutuma ari kumuha izo ngoga zopfuma zotuma arinda
kumwicizere
akagira ingoga akumva yuko ataca zoba nk'abo twazananye bashitse ngaha bamaze amezi hafi 8 ataco baraba nk'abo nibo bashobora gutanga ico bita témoignage kuvuga bati twibwe twashitse uku none kugeza n'ubu turatembera turamutse imijyango hari n'abasubiye mu buzi bwabo twazananye bahora bigisha bo basubiye mu buzi bwabo n'abahora muri mu bundi buzi butandukanye basubiye mu buzi nabandi bacirondera bakirondera ubuzi ariko ku kibazo cy'umutekano ntangorane bafise no kuvuga rero yuko ari kujya umutima amenyo abantu bari hanze cyane cyane abanyepolitike bari hanze bakeneye ko baronka umuntu na cyane cyane aserukira intwaro agenda kubabwira ati ntangorane muzogira z'umutekano nivyo mwahunze tutumvikana twabihebye
kumbure mu mwumvirije ivyo Gaspar Kobako yavuze bijanye ni nayo majambo aba yashikirijwe haba harimo nkuko umwe yabayiyumvira ati mbega none kajya kantu bashizemo ubwo sa kandi kantu kinyegeje mwebwe mufatiye kuri izimvugo aya majambo agenda arashikirizwa hamagara abantu mugabo batahuke harimo ka mugabo canke mwebwe mwumva birahumuriza nkuko umuntu abari hanze
murakoze ako kantu ka mugabo niko katumye duhunguka turi bake mu ntumbero yo gutegura amatora kuko mu gihe nza mu 18 mu ntango zo kwicenda ubwo twaravuganye n'umukuru w'igihugu w'ubu akiri umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD muri ico gihe yagira ati abantu bose bagize bagiye mu byo guhirika ubutegetsi bijya bya puci n'abantu bagirizwa ibintu bijanye n'ivyo biragoye ko tuvuga ngo umutahura bavuye ko nibaze bitabe ubutungane kandi n'ubu ndumva yuko intumbero ijana ngaho nyene mugabo kuza kwita ubutungane kubera utahanye cha wagirizwa kandi utaraburana igihe rero utashucagi uzi yuko uzotaha ucagirizwa urashobora kudatsinda ugapfungwa nawe aho wari naho utari mu gihugu cawe wari mu mahoro nico gituma rero ako kantu ka mugabo nibaza yuko leta mvyeyi yosubira ikagahinyanyura ikavuga iti abantu bahunze muri zijya ngorane zabaye mu 2015 uko zaba ingorane zatumye igihugu gihungabana gatoya naho casubiye kigahaguruka kigahagarara carahungabanye gato none rero abantu bagiye muri zijya ngorane zose jewe nosaba yuko leta mvyeyi yoba imvyeyi koko ikabagirira ikigongwe hanyuma iyo mitahe bakarundi ngene babihinyanyura ikabavako bose bagataha kuba ku Burundi ako kamugabo kakava kuko kagumyeho abo bantu bari kuri rya liste yabagirizwa bijya na biriya bakaca baja ku bakaba bafise imitahi bakurikirana ntibazotaha ntibazotaha urumva twe nibaza yuko ritambye yuborohereza bose abana b'u Burundi bagataha kuba ku Burundi
murakoze cyane mu fasoni Chantal mwe mujejwe kino gisata muravye ivyo umuntu ari mu buhungiro akeneye kugira atahuke mu gihugu iwe mubona uno munsi mu Burundi bikwiye kugira abarundi bahunze igihugu batahe bafise amahoro n'umutekano muri bo
ego me murakoze jewe nkujejwe nkukora mu gisata cyo gutahuka impunzi ndavye mu Burundi ingene leta yagerageje kwishobora kose kugira ngo inyuma y'ibihumbi 2015 ishobore gusubiza umutekano mu gihugu hama nkaraba uno munsi aho tugeze ndavuga nti ibisabwa ko canke ingingo canke ibintu byo bihari byo fasha canke byo korohereza umuntu kugira ngo ahunguke je ndabona ko bihari icambere mvuga nti ndavuga nti iyo bija hose turafise namategeko turafise ibwirizwa nshingiro ryemerera ko umuntu ashobora kuba hashatse agasohoka igihugu akongera kigarukamo no kuvuga ko nta karimbi kari ku muntu yahunze hama kigira kabiri leta kandi yazidaho n'inzego zituma zorohereza umuntu ahungutse mu mpande zose haba mu gukingirwa by'amategeko haba gushigikirwa mu byo kubaho nshatse kuvuga ko hari ubushikiranganje bwitaho icyo kibazo bukagiranye n'ibindi bisata bijejwe nyene gushira mu ngiro ibyo byipfuzo hanyuma ikinza kiso kimera nk'ikiso higifuka byose nuko hari umutekano hanyuma rero icyo no vuga ndenza ko ngaho nuko guhunguka k'umuntu ariko ubushake bwiwe mu gihe atari yumva amahoro mu mutima aho naho ivyo vyose byaba biri mu gihugu bikwiye ntiwovuga ngo arahava ngo arahungutse ariko twebwe nk'abajejwe icyo kibazo turanako biba bikwiye abasigaye rero aho wawe ne nawe yahunze yokumva ko umutima atekaniwe kwivyo bihari bimushimishije
ariko kandi twaragiye turumva nko mu bice bimwe bimwe aho wasanga abantu barahungutse bakongera bagasubira guhunga kandi byo bavyatumwe niki mwibaza ko nubwoba ninzara numutekano muke mubikurikiranye nkuko mubikurikiranira hagufi mubona biva kuki ahanini
nkuko nabivuze hakiri kare guhunga k'umuntu kuri mu mutima wiwe je turashobora kuba tubana na wewe nkagahunga wowe ntumenye nikimpungishije kuko biri muri jewe rero abantu barashobora kuza bakongera bagahunga kuko mu mutima wabo bumvise ko hari ikibabangamiye mugabo nka jewe ndi nyuma yavyo sinomenya ngo yahunze inzara sinomenya ngo yahunze ubwanko niyo sinomenya ngo yahunze uburozi canke iki ariko uwo nyene nyene guhunga niba bishingira intahe agaheza akavuga icamuhungishije nibaza ko mbere yashitse mu gihugu kimwakiriye ari ha casigura igituma hunde kugira ngo bamuhe n'ubuhungiro abanza kumubaza niyo rero aheza agaheza akabivugira muganga twe tuba turi nga uvyuka usanga uwo muntu atari nga
murakoze Gaspar Koba kuko mwatwaye umugwi ujejwe ibyo byo gutahuka n'abantu no kubasubiza muzabo muravye ibi bitigira ibivugwa by'abarundi bahungiye kumbure nko muri aka karere k'ibihugu bibanye mugaca muraba ibitigiri by'abariko barahunguka uno munsi n'umugambi abarundi bariko baritaba
urakoze kumbaza ico kibazo igihe twari twitavye inama y'umukuru w'igihugu twarumvise yuko umuyobozi mukuru ari Makamba ico gihe naramwumvise ariko aravugira ku radio kwari abantu bariko barakira ico ni ciza cyane mu gihe byaba byari bije biva ku mutima nca numvamo akantu kandi kakariganga muhogo kaje muri yo nyene muri ayo makuru bavuga yuko leta ya Tanzania yoba iriko irakandamiza impunzi kugira ngo batahuke hamwe byo bari byo kukurumva nabo nyene yavuze ati ntavyunzi ibyo ntavyunzi
ariko userukira Tanzania mu Burundi yaravuze yuko batahuka n'abantu kugushaka kwabo kandi atabo bakandamiza batari nkomo bahabaye nkomo mategeko
nta kundi yari kubivuga kandi ajejwe guserukira igihugu ciwe kuko barya baserukizi bateza kuvuga yuko ibintu biko bagenda neza n'ikintu kuri ko kiragenda nabi hariho ururimi ateza gukoresha babyitangira ngo mbabarira amatwi ariyo langage diplomatique mu rurimi rw'igifaransa ariko ukuri kubakuzi ujya nyene abari mu buhungiro canke rujya rundi rwego rujajwe gutabukana impunzi bavuga byinshi hariho n'igihe bavuga bati rujya rwego ntibarushaka ko bahunguka kugira ngo baronke akazi bavugwa byinshi aha twe twabonye byinshi ico gihe twatabukana impunzi aha nagomba kumyesha yuko iyo umuntu atashe kugushaka dufatira akaruhuko ku byatubaye ko twakira abantu 100 canke 150 ku munsi umunsi zatumwiyinga abo n'abantu baba baje bateguriwe ariko abaza bukwi na bukwi ntiwovuga igikigiri cyabo waza ubona bagushikiriye barakubira hamo kagerageza kuraba yuko ukora uko ushoboye kugira ngo ubakire rero nkuko umugenzanje Anisette yabivuze ngaruke ku cavuzwe akajya kanuka kariganga muhoko kwanza kakahava kuko ituze riba mu mutima ndibuka numukora turongo yigeze kuvuga barimwaje ati mbega bozotabuka ryari mushinga amateka Ronaldo nyango murazi ivyo yishuye hari nkubu ndavyibuka nico kibazo barakimbajije yavuze ati uko mutazi uko nagiye niko mutazi numunsi zogaruka nta namanda afise mugaba aramwiruse ko mu mwaka w'2000 na 11 haheze imyaka 9 kandi uko azomara umwanya muremure niko kumbura rya sanamu yico yahunze ritazobuvamo hasabwa rero muri amategeko yuko ikintu catumye uhunga kibanza kuvaho kikakuva no mu mutima kuko urumva gutahuka biva ku mutima biva no gushaka iyi mugabo nkakujya mukuru w'igihugu yabivuze ati yifuza ko abantu baza buryo hari abantu bace bagira bati turumva yuko ari sawa ariko nk'umuntu avise umutahe wibwira ko azoza arahurumba bataramo bari bati wa mutahe twahirira jewe ndibuka ikintu navuze igihe twari muri iyo nama navuze nti ishavu ry'umubyeyi ririrwa ibirara none utarikuyeho iyo shavu umwana arashobora kuba ari kigaba arashobora kuba ari umuntu agamburuka ashobora kuba ari sinda bibazwa mugabo bose mwubaka urugo rumwe
niyo mvuga muti abashavuriwe nibo bata batorohewe gutaha abandi bobo biroroshe
kuko hajya baravugana aravugira ati niwagenda urapfa jewe ndibuka igihe jewe nagenda gusigura yuko abantu boturindira bari bamaze kwica umukuru w'igihugu ndaho Ronaldo nyango acarantuma ati genda harya hose hari impunzi wabare yuko borema yuko ahora zogaruka hanyuma tuze tubitegurire baca bamaze kumbega koba ngo ahora subira inyuma ntego ntega jewe ihera abafise urupapuro rwo kuza ku kubahumuriza sinagiye kubatahura ico gihe kuko nabatahuye imbere kuko imbere se nabarinda nuko batahura bo baraza bakanyubira ama tukabakira uko dushoboye byari bigoye kubera kuko twashubiye kwakira hagati y'ibihumbi 35 na 40 mujya miss ijana n'ibiri ubutegetsi bwa sawanya frode bwamatse hanyuma ikibabaje nuko mu nyuma baba bari batahutse baba bari basanzwe mu gihugu basubiye kwisanga bari mu makambi y'impunzi ibyo bikaba bibabaza hanyuma rero iyo umuntu ahunze nakantu nagomba gukosora gatoye kuri umuyobozi amabarire nagize amahirwe ndi mu mugwi w'abantu bakira impunzi nuno munsi bakira impunzi zivuye hanze hari ico bita ubwoba bw'ukuri sinzi ko nabivuze neza kuko mu rurimi rw'Ifaransa bavuga bati avoir une crainte fondée udafise ubwoba nyakuri bw'ukuri
bufise
ico buvuye ko urakoze kumukosora bakubara bati wowe ntitwakira hari rero duhave tugira ngo umuntu ahunze ikintu kitari cy'ukuri baramwakira muri icyo gihugu bakubara bati nta kintu cyemeza yuko uhunze ikintu cy'ukuri rero aba handi hantu uja kandi niko amategeko akavuga ntibakwakira ntibagufasha kuko bagira bati ushobora kuba uhunze inzara uhunze ubukere cyangwa ubushomeri ubu ntaje mu mpunzi niko gusa nagomba gukosora hanyuma arashobora kuba icyo bita ubwoba budafite icyo bufatiye ko crainte subjective mu rurimi rw'Igifaransa barashobora kukwemerera bati reka tubanze twumvirize yuko ibyo bindi bintu wicura ko byo gufatira atari byo abo twemerera abo twakira rero kuba impunzi ntibavugira ngo uriya dukiza umunsi ngo nagiye muri Tanzania ngo bashe abanyakira oya bashagira ati none wuhunze iki rero sukubera kuko haba hari igisata canke umugwi kubaca abo mwizero ya takarwakaro rero harabaye umugwi uwitwa Mandi yitiriwe izina ryiwe haraba umugwi wakurikiye haraba n'uwo narongoye ni kuko ibataje barahurumba kuri Mandi kuko bagira batahubwo n'ibyo twari dufite turabinyagwa mugabo bakaza guhurumba kuri iyo yindi rero leta imaze guca gukoraho izo nzitizi zose ntuzobahamagara ntuzobakoka oya uzobona ahubwo bakubiriye bagira bati ryavuzwe ryavuzwe riratashe ubu bimeze neza turaza uko rero niko bimeze n'amategeko arashaka kujaho hanyuma akinga mugaba akaba yanditswe neza ukuri kukaba ari kundi ku rubuga canke mu gihugu
murakoze cyane anise mwebwe mwiyumvira yuko kumbure nk'abanyepolitike batihuta gutaha arabadatekanye kumbure abanyagihugu aribo byoroshe ko bataha gusumba canke nabaho bari bavuga ati kumbura batashe barafise ababashigikiye cyangwa ababakingiye gusumba twebwe nabo batoba bafise nk'iyo mitahe ikurikiranwa n'ubutungane.
Aje navuge yuko iyo uri hanze ukabarahunze ica mbere nuko ugumana mu mutwe icatunye uhunga ico giye wahunga muri we ntikiva nigiye ntikikuvamwe ntikikuvamwe ejo kitubana bemvuga ni iyo ndiko ndavuga nti ndazunguruka Burundi bwose ndumwe bavuga ngo ni propaganda bati ngo umuntu ariko arabeshe kuko bazi ico bahunze ko kiri cyakindi nyene nico gituma hakenewe yuko baronka abantu bafitiye ico bita confiance bafite icyizere babasigurira ingene aho mu Burundi tugeze hanyuma bakaronka n'abatware canke abaserukira abatware igihugu babasigurira yuko umutekano wabo utazohungabana igihe bashise ngaha ariko ndavuga cyane n'abanyepolitiki bari hanze bakumva yuko mu mutima wabo icizire kigarutse cyo bita sécurité morale intérieure mu rurimi rw'Igifaransa kumva yuko mu mutima wiwe amahoro agarutse azogenda yisanga barakeneye rero yuko umuntu abakuramo ubwo bwoba ata abantu bagiye kubakabonana nabo bakabakuramo ubwoba hazohunguka bake n'abadafisi yo manda mugabo tukavuga ko twebwe kuva dutaje kugeza uno munsi tubona yuko atangorane yabaye kandi harimo n'abantu bagiye muri ya myigaragambyo yo abamaje mwibarabara mu 2015 barimwo twazane kandi bahazwe uko liste yari izwi muri mu iperereza ngaha barafise abantu bose bagiye ariko bagira bati ntangorane nimuze mu gihugu cyabibarutse amahoro arahari mibereho neza
kumburengera abaca biyumvira ko ari amajambo gusa bitatoje mu
ngi bari hanze bari cyimva gukora amajambo mugabo twebwe twaje abantu barenga 60 bashitse ngai Burundi twazananye bose nta numwe yigeze agirwa hariho umwe bigeze guhamagara baramubaza gusa ko yarigeze kuja mu migwi rwani iri hanze babizi baramuhamagara baramukubwira bumve yuko yoto bagifise ubucuti nabo bantu bari kumwe barumva yuko atabucuti bagifitaniye n'ubu yarasubiye mu kazi ntangorane na ntoya ihari ico kigongwe rero cagiriwe abagizi abagiye mu ibarabara ico kigongwe cagiriwe bose ba bibaza yuko bahungabanije umutekano mu 2015 nikigirwe nabandi nikigirwe nabandi ako kamugabo kaveho hanyuma abantu umutima usubire munda bace bitahira amahoro
kumbure turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro twibutse abariko baradukurikira yuko turi mu kiyago cyo kunama tukaba turi ko turabira hamwe ingene igikorwa cyo gutahukana impunzi kiriko kiragenda mu Burundi turi kumwe n'abatumire batatu Chantale Hatungimana na ujejwe igisata cyo gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati turi kumwe na Gaspar Kobako yatwaye mu gwi ujejwe gutahukana impunzi no kubasubiza mu zabo ku ntwaro ya President Melchior Ndadaye tukaba turi kumwe kandi na Anise Niyonkuru atwara umugambwe CDP ari mu barundi b'abanyapolitike baherutse gutaha kugira bitegurire amatora yo mu 2020 mu ntango z'umwaka wo mu 2018 mu Burundi harakoraniye abaserukira leta abaserukira igihugu cya Tanzania n'abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu hase ibyo bita tripartite mu rurimi rw'Igifaransa mbega mu fasoni Chantale ibijyanye n'impunzi ziri mu bihugu bindi nk'u Rwanda canke ahandi inama nk'izo zoba zimaze ku
inama nk'izo zaba z'ibihugu bibitse impunzi na hasere n'igihugu cy'u Burundi mu bindi bihugu zarabaye nk'iyo vuze yo mu 2018 yari inama y'igihugu cya Tanzania igihugu cya Tanzania no Burundi na hasere hariho n'izindi nama zabaye mu Buganda muri 2013 nazo nyine twari kwiga ingene abarundi bari mu buhungiro mu Buganda bohunguka mu Rwanda yarabaye muri 2005 biga ingene abari abarundi bari impunzi mu ico gihugu bohunguka ubundi kugira ngo iyo nama ibe biva ku bushake bw'igihugu kitunze impunzi n'igihugu c'u Burundi n'igihugu na Hasteri igihe rero igihugu kibitse impunzi kitarashaka ko iyo nama ihaba urumva nta wundi muntu ashobora kuza ngo ayishyire iyo nama mugabo zarabaye no muri Kongo izo nama ndavyibuka ko zabaye
yego turabona yuko impunzi ziriko ziratahuka kubitigira byinshi ni impunzi ziriko zirava mu gihugu cha Tanzania nimba ntihenze none ibi bihugu nk'u Rwanda Uganda no kubura gushaka canke hari ikindi kintu kumbure tutazi
mpereye kuri ico gihugu hereje ko ndibuka mu 2013 iyo nama yarabaye mbere habaye zibiri mu Buganda harabaye imwe ikampara yindi rabera Bujumbura abaganda baraza bariko bariga nyene ngene abo bantu bari mu Buganda bohunguka ico gihe babiravye babonye yuko hakenewe ico bakwita transit abocha ibyo byari byo gusaba igihugu cy'u Rwanda kugira ngo gitange inzira abarundi bari mu Buganda bashobore gucamo batahe ari muri 2013 ico gihe rero ababijejwe leta yagumye ibandanya isaba u Rwanda ko biri kumwe na Hasere musanze leta ntibigera yonyine kuko ni ibintu biba bya batatu babiri nibo babwira umwe kugira ngo nawe abasange bagira iyo nyabutatu musanze u Rwanda nta nyishu rwigeze rutanga mugabo iyo bya hose icyo nigikorwa cyakozwe kandi n'ubu nibaza ko babandanya bakora basaba ko igihugu cy'u Rwanda cyo kwemera ko bongera bakagira inama kugira ngo bige ibyo bibazo byaba iby'iyo nzira impunzi ziva mu Rwanda n'izi rero zindi mpunzi zavuye ziva mu ziri mu Rwanda muri bino bihe
biga ugushaka kwabo barundi bo baba bariyo mubona canke mwumva kuriho kugutahuka mu gihugu cabibarose
ugushaka je nibaza ko ba mu bisanzwe iyo ibihugu vyafata vyagize iyo nama niho baheza bakabaza abantu ko bavyipfuza nkuno munsi birashobora kuvugwa vugwa mugaje sino bishingira nta nk'umuyobozi ajejwe ko hari ababishaka canke batabishaka mu gihe tutivuganiye nabo ngo bavuga bati turabishaka
Gaspar Kobako mubona mu Burundi kugira impunzi zitahe ku bwinshi nk'uko zibisabwa ni giki gikwiye gusumba kumbure mwagiye muravuga bijanye n'amajambo ahumuriza ibindi bikorwa mubona bikwiye kujana nayo majambo kugira abarundi bumve yuko hageze kubasubira mu gihugu cabo ni nk'ibi
murakoze je nibaza yuko hari ijambo ryakoreshejwe kandi ni sitararizi ico mu 93 kutagira ko hatoba umwana n'ikinono je byo numvise yuko impunzi muri Tanzania bazitaye uko zitahukana ni byiza cyane mugabo n'abarundi n'abarundi co kimwe n'abarya bari imahama
nico
rindira mbitsi n'abarundi co kimwe n'abarya bari na kivare
yego
nk'umuntu ari imahama ari na kivare ariko arumva yuko abatanze ariko arahungwa akati pere none bariya numuguwe nubwoko buhe bava mu ntara zitafise ibicumuro urumva numvise mu gitondo ko aravuga bati muri kino gitondo ati mushikirangaji ajirwa amagara y'abantu yagiye gutegura kubijanye n'iki kiza cha COVID-19 muri Ruyigi
mu gisuru niho bakiriye
yego na muyinga mu Ruyigi Makamba hariho bya bigo fata kibanza byo kugira abantu batahuke ndo urumva umuyobozi avuze ati twaravuganye n'u Rwanda n'ibindi ko botanga inzira ni kuko ibatohitanana babace ko batanga inzira yabava ntuzeye inakivare abimahamba babareke hari n'umunyepolitiki yavuze ku itariki 10 ati bakeneye gusa yuko bagira gute babubahura bumve gutyo none abari mahama tubafate yuko ari abandi barundi abo muri Kongo ko batavuga ntabariyo kandi bari na hafi bo abo sabarundi bakwiye kuguza kugira bumve ko atamwana n'ikinono kugira bumve ko mengo hari habantu bafashwe neza gute none ni ntambabye z'ibyo bihugu je sinavyibaza bavuga bati inda wibaza wayiraye ko navuze yuko ajya kuba mahanga bitajyoshe na gatoya je ndibuka nico umushikiranganje wi ajirwe ntwaro yo hagati umutekano n'iterambere rya bose development communities ngo navuze neza yavuze ati burya impunzi irutwa nakanyigire aho uri muri Tanzania sinahariho hose uri mu Tanzania mutazira ko barati burya impunzi irutwa nakanyigire akanyegera urabona bagahonyoye ari umuntu aza kwidoga ni gatoye gushika naho urumva hari n'umugenzi yigeze kumbarira yari yahungiye muri Canada ashavuga ati yari umugenzi wanje ati ingene ndahamererewe nabe iwanyu haba inyanke nti haba habi nuko uvuga kiri mu mutima y'impunzi muri Tanzania nisho kiri mu mutima y'impunzi na Kivari muri Uganda nisho kiri mu mutima y'impunzi y'imahama rero ntiduhave tugira tuti barya nibiza barya nibabi kumbure barya nibo bagwanye barya nibo bagiye muri ya myigaragambyo bavyita imigumo
kuri mwebwe kubereka bo bavitanzania ari bo batahuka
natwe biradutangaza none ko twumvise iradiri kiravuga iti yamara habantu babakandamiza bashira ko gukandamiza kugira ngo batahe ku nguvu
ariko umuyobozi yavuze yuko
hari akariganga
ibindi bihugu kumbure bitugurura imihora kugira abacu bashobore gutahuka
sindabiza ariko ico numvise cavuzwe n'umu president mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ati leta ya nyine icubahiro Variso ndayishimiye turifuza ko twagirira imigenderanire myiza ajya aba radio turayumviriza ndetse no gusoma ibi rero ndetusigara inkore ku maso iyo umukuru w'igihugu cyacu ari karavuga turamwumviriza tukagerageza gutahura ibyo ariko aravuga iyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko aravuga turamwumviriza tugatagerageza gutahura ibirimo
inyishu yabaza kugiye kuboneka rero
inyishu wo kwihuta ubwo imigenderanire burya Rwanda n'u Burundi ni nkagishiki na gisaza none mushiki wabo sibatwara cyangwa gisata kijeje gutahukana u France nibari ngo dukora ko ibihano icyo se kintu kigaragara niko kinatwe tutukogera ko tuti badukoye ko ibihano ejo abana bacu buca bagenda kwiga daro cadre ya bintu bya francophonie muri Canada n'ahandi aho barabagenda kuko bari barugaye ni kuko twibwe two kwizibirirako ninda tazi yuko u Rwanda igihe kinaka sinzi ko hari ku kiringo ca mbere canya kwigendera mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bigeze kuturira amahera y'ideni tufise muri rishira hamwe dusangiye tabizi kero tutari bwavuke
ubudibaza yuko hogenda yuko hoko gwiki cihuta kugira uwo mugambi ushikwe ku neza
imigenderanire yuko bovugana hanyuma ratwegwe twoshora gufasha kuko twarara bisavye abagiye politique twegwe twaragiye twaratabukanye impunzi twarabonye ibintu byagenze twarabonye ibya ico byavuye ko umwizere ubitegura kuvugana abatavuganye ni ntango y'amazimwe twegwe twofasha kana nabisabye si itegeko tukabunganira twisunze ubumenyi twisunze ukugere twabibonye kandi turanze neza yuko tugiye kubahwa tukabasanga yo tuti yamara vyifasha kunuku nuku bijya a mwibaza sivyo canke nimuze murabe ingere vyifasha mwongere musubire ko nkuko byageze kuri nkambweze wacu byo tuma ikindi cokora bakuyeho izindi zidi yimitahe abantu bazotsa yega abo bantu bajejwa abantu bari mu gihugu nari ya hanze cyoza n'umwizero
hanyuma baza yuko byoroshye gukura ko umutaho umuntu bari ba
n'ubushake bwa politique n'ubushake bwa politique kuko bagiye ku ntuzeye kumva za politique ntibagiye bahunza ubutungane president rero ni wafise uruhusha guhuza kugira ati jewe ndashize itegeko yuko abantu baza mugabo turabe yuko kumbure batazosubira gukosha kuko hari naho iyo bari batazi ko bakosheje murakoze gusigurira akakwereka ati cewe se nakosheje
murakoze cyane ani se niyo nkuru abanyapolitike murashoboye gufasha kugira abarundi bari hanze batahuke mu gihugu iwabo kandi bateka
ego twofasha cyane nkuko twabisavye mu nama y'uko inkozi turi kumwe n'umukuru w'igihugu twarasavye yuko abanyepolitike bugira uruhara rukomeye mu iryo tahukano ry'impunzi no kuvuga se kubatahukana no kugenda kubumvisha eko bashobora kuronka umutekano ku igihe botaha mugabo tukaba tuzi ningene bakigwa kuko nk'abantu bizana hari abantu bazanye na ICR n'abandi bazabizanye katwe twaje twizanye nitwakiwe nkuko bikwiye twararo hari abarondiye naho baba barabura ariko igikuru kuri twebwe ari umutekano gusa ibisigaye umuntu amaze gushikiwe nta buringe nabaho n'ubu baragerageza kubaho uko bashoboye ariko igikuru n'umutekano n'uvuga yuko nari nasavye ko hoba umugwi wo gutahukana impunzi wiyaguye canke wagutse sinzi kirundo uko nokivuga mu gifaransa commission mixte du rapatriement iyo commission mixte n'uvuga umugwi urimo bose urimo abaserukira leta urimo abanyepolitike urimo abaserukira amashyirahamwe yigenga urimo na twebwe canke abo twazananye baheruka guhunguka vuba kuko baracafise ubucuti bukomeye nabo bahura babana mu makandi bahoramo bavuye Bahama na Kivare muri Tanzania muri Afrika y'Epfo muri Malawi muri Mozambique bavuye mu mihinga itandukanye abo bugira kamaro gakomeye cyane kuko uko bama bambwira bagira bati abasigaye inyuma bariko baragomba gutaha mugabo none bazokwakirwa gute ibyo bibasho kuvyishura kuko ntabyo bazi ingene bokwakirwa kuko natwe nitwakiriwe atari umutekano barawubahirije mugabo kwakirwa ukundi ntibyagenze neza
murafite inguvu zikwiye mubona ko mwakoreshe kugira mwubahure abarundi batarumva ko no munsi wotahuka bagaruke mu gihugu
dufise inguvu zikwiye dufise nuko twabayeho twobabwira ingene twashitse mu mutekano kandi n'ubu nta muntu twazananye yapfunzwe nta wahohotewe nta wahagaritswe abagiye mu gihugu hagati bose baracagenda mu mahoro masa icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu bahungutse bogenda babwira abandi bati kuva duhunguze ku 12 kugeza uno munsi nta muntu aratujya n'ugwara icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko bibaza bati uhungutse ashika hohoterwa ashika vumwa ati abagore bobo mbonera kurezira babona ibintu bya gucyo ibyo bavuga ni byinshi
mwebwe muri mu banyepolitike bahungutse bari kumwe n'abandi no muri gwarona nise na Hede gwahavuye rushingwa inyuma y'ibihumbi 2015 rw'abarundi cyane cyane bari hanze bahunze uno munsi bajya wasize inyuma ubasiguriye igikorwa kijanye no gutahuka mu gihugu baracumva
baracumva neza ariko harimo imigwi ibiri harimo abahunze ivya politike nyene ariko atamutahe uri inyuma yabo abo o barakeneye yuko baronka ayo mahoro mutima bakaronka nuba hicizere yuko bazogira umutekano kuye bari mu gihugu baca bitahukira nta kindi basabana n'amatike boyirongera ntibakenewe kuja muri haseri hariho n'abandi bafize imitahe abo bari ku mitahe inyuma yabo mpuzamakungu bavuga bati dutashe Burundi tuhava dushika dupfungwa canke tugashika duhohoterwa mbakeneye yuko iyo mitahe ibava ko bagataha amahoro bakaza kuba ku Burundi abo rero bakeneye yuko hari aboza kubaraba baserukira leta bakabaha ico cizere buta no kuvuga yuko hakeneye akantu gatoya gusa ubu uko umukuru w'igihugu yarivumereye akenewe ko ashiraho uwo mugwi nari mpeje kuvuga hanyuma hakaba abantu bakeya baca kubonana n'abo bantu bakabaha icizere cyo gutaha nta kindi gisigaye mu minsi mike uzokumva tubategera ku kibuga cy'indege bavuga bati turatahunze
ego mwebwe mwarashitse impore mwaragiye no mu bikorwa vya politike ndetse bitegura amatora nk'abo badafise imitahu no munsi basigaye hariya abanyepolitike bagenzawe bo so hava bibaza ko ari za mvugo z'abantu bamaze gushika mu Burundi hanajemwe na bimwe bakunze kuvuga yuko kumbure mwemwe ba muri ku mwegamiye ubutegetsi busanzwe buriho muri mukwaha ku butegetsi kugira mu bitahure kumwe
iyo mba ndi jenyene natashe ndumwe rudende hanyuma nkaba ndiko ndavuga gucya buvuze bati yaguzwe je nama ndavuga nti nubugugwa nuko abafise valeur nuko abafise agaciro noneho ntawa nguze nico gituma nguma mvuga nkuko namye mvuga kuva kare ko nkeneye amahoro mu gihugu canje nkeneye amahoro mu gihugu canje namye ndababwira iyo mba nkeneye nji Burundi nzanywe ninda iyo nda nariko kuyikomeza mu Budagi Budagi nda myaka 19 ndafise umujyango ndafise abana bari mu ishure ndafise abana bakora abana bakuze bariko baragereza imyaka barege imyaka 25 bakuze bakora iyo nda no yigumiza hariya jewe naje kubera kundi igihugu nejo gituba n'ubu ngomba yuko uko gukunda igihugu nako kuranga nabandi bantu mugaba afite ubwoba nabo ko baranga bagafata bakagira inguvu bakagira ingoga zo gutahuka ivyo ndiko ndavuga siko ndavuga kubera propaganda ndiko ndabivuga kubera ndi ngaha mu gihugu ndiko ndabaho nkuko abandi banyagihugu babaho mu mahoro yabanyihagire rero ugira ngo ndiko ndashikuza ndiko ndavuga nti utari kubudafise umutahe akaba abona ashoboye gutaha atamutahe muzamakungu kuri we akaba adashoboye gutaha nahatorindira yuko iyi komisiyo yoja kumuraba arashobora gufata kuvuga hirya yeje ati jewe ndaje akagoma gafata telefone yanje akambwira ati shikira babandi bakucungira umutekano bagufashije nanje afashe ngira naye
kumbure urumwe muri bo reka tubaze mu fasoni ya jeje cyo gisata cyo gutahukana impunzi ivyo ni seti ariko aravuga yuko uwo wese yumva atangorana afitaniye n'ubutegetsi kumbure canke n'ubutungane yitahukira amahoro nuko nyene biroroshe azoca atahashike atacho yinona
jeni baza ukabivuze mugisa atacho gutahukana impunzi iyo umuntu ari mu buhungiro akumva umutima wiwe uratekanye akumva hama gafata ingingo kuko nkuko yabivuze ateza gufata ingingo uryo ko umuntu ahunga niko anahunguka iyo umuntu ahunga afata ingingo kuko imbere yiwe afata ingingo akavuga ati ugenda giye niko no guhunguka naho nyana afata ingingo rero ashitse kuri bwanje na mahoro kuko siwe wa mbere azo bashitse ariho nabandi bamwitanga imbere bashitse nibaza ko uko nyene ariko vyogenda hanyuma ko ngifise ijambo nagira ngaruke ari ikintu navuze cerekeye ubushake bw'igihugu gifise impunzi muganumbeze mengo ko bako batamera nk'ubugira iki akavuga ngo kubera iki Tanzania bahunguka cyane ngo kurusha ahandi turavyemeza neza ko hari ubugombe bw'igihugu nimba Tanzania barahuze ubunye tubivuze ko babone bahungutse kuva 2016 na 17 yatanguye tugize tripartite mugabo inshuro nyinshi twaprojeje u Rwanda kuko abantu bava imahama baraza batorotse tukabakira turafise abatari baki twakiriye baza badushingira intahe
ko bako yavuze ngo bo bahitana biroroshe
umve rova kubahitana ico ntawo canka ko bo bahitana canke bagireke mugashatse kuvuga yuko igihugu kibafise kitugurira imijyango ntuja kubiha ngo nuko uvuze politike nziza y'ukwakira umuntu cyangwa kugira iki nibo rero no munsi mukuru w'u Rwanda yavuze ngo arakeneye imigenda ni vyiza natwe nico tujejwe atungurura twinjire yego hanyuma baheze baze nk'abandi atavuga ngo umwana ni kinono ngo kari karabivuga
hari n'abavuga rero yuko batashe ku mitumbi wabo bataba batekanye mbega mwebwe muhumuriza gute abatahutse ku mitumbi wabo bazohasanga gute bazosubira mu byabo byoroshe nk'abo muca mubabwire kuno munsi bariko barakurikira nka iki kiganiro
twebwe iyo abantu bahungutse icyambere na mbere urabona nk'iri hunguka riba ari ryateguwe turategura no ku mitumba turagenda tugatanga inyigisho tugakoranya abatowe abanyagihugu basanzwe tugerageza tubakira tubigisha ngene bo kwakira bene wawo kandi babikora noneho nkitegeko kuko numuntu agize icakora agakorera umuntu ahungutse uwo muntu ahungutse agira amahigwe agashobora kubishikiriza uyo muntu aragira ibihano rero turagira nk'inyigisho twovuga de sensibilisation arakeye kubanyagihugu kuyakira ry'abahungutse kugira ngo babakire neza hama natwe bashitse tugaheza tukababwira ingene bimeze ningene bazifata niyo bagira ingorane aho bazitura ningene bizogenda
hariho umugwi wagutse anise niyo nkuru yavuze woshingwa ukajemwe nabantu batandukanye kugira kumbure iki gikorwa cyorohe mu bivuga kuri kimwebwe
je cyo no vuga nkuko ntabivuze hakirikare igikorwa cukuja guhimiriza impunzi canke guhimiriza ibihugu vyakiri impunzi kuko nabonye ne turabahimiriza kugira abarinde bugurura nuko tuba twagiye tukavugana tukabasigurira amagira ngo bugurure urumva nabyanye no guhimiriza ha mugahimiriza nabahunze kugira ngo ubasigurire ingene ibintu bimeze mu gihugu byaba ngombwa abategetsi bakaza mu gihugu je ndibuka ko umushikiranganje ajejwe impunzi mu Buganda yigeze kuza ngaha mu gihugu kugira ngo arabe ingene ibintu bimeze nabahunze ukabahamagara bakaza kugira ngo barabe mu gihugu ingene bimeze barabe yuko uko bahasize hameze hariho kameme iciyongeye ko ibintu byagiye byongerekana ni igikorwa cyiza kugira ngo abantu babone ko bamenye ingene bofata za ngingo kuko ufata ingingo kubera waronse amakuru
murakoze cyane ariko kandi amajambo agumashikirizwa kuva hanabonetse ni intwaro nshasha nayaguma hamagarira abarundi yuko batahuka ku bwinshi basubire mu gihugu cyabo mubona ico gikorwa muzogikora gushika ryari canke muzobandanya mubakira gushika aho bahereje gutaha
na kubwiye yuko ugutaha ku murundi cyangwa ku impunzi biva ku bugombe bwiwe igihugu rero iyo gihe citeguriye kubakira kizobakira gushika uwanyuma vyifuza atashe
murakoze cyane reka tubashimire ni na hano duciye dusozerera kino kiyago cyo kunama nabashimire mwebwe batumire mwemeye kuganira natwe Chantal Hatungimana n'umuyobozi ajeje ugisata cyo gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwa royo hagati mwakoze kwitaba bona gutumira
ariko namwe mwakoze kudutumira
Gaspar Kobako twavuze yuko mwatwaye umugujeje gutahukana impunzi no kubasubiza muzabo ku ntwaro zo mu 93 za president Melchior Ndadaye mwakoze kwitaba bona gutumira
mwakoze kudutumira twari gushobora no kuvuga ibindi byinshi byo tuma twunganira kugira ngo impunzi zishobore gutahuka mu ituze no mutekano kagaruka mu byo mukuru w'igihugu yashigikirije mugabo ko yavuze ati aha ndabatumye kugira ngo mpanure tuzobandanya duhanura ko twe turabyigisha zobana tuzohoza ko kandi turazi kubiza ukunda bacu mugane mu kibero bati inkomo kubiswa bukeba urayirenza uru ibyabaye muri kahise bitangana impunzi n'ibwo itarukanye bitubere icigo ako nahora ahereza bishobotse aho turabisabye hari abantu bazohunguka ikivunga nibumva yuko imbohe za rekuwe muri bajya bari kumwe nishakiye babagiriza ibintu by'umugomo cyangwa ibintu twigaragaje murakoze kuba abantu mbi
murakoze cyane ibindi ngira bizovugwa mu bindi biganiro bizokurikira ni se niyo nkuru mukuru umugambwe CDP ari mu barundi b'abanyepolitike batahutse mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu 2020 reka namwe tubashimire kubona mwafashe kano kanya mukatwitaba
murakoze cyane kudutumira tukaba dusaba yuko uyu mugwi twasabye kujaho bishobotse ujaho kuko nta gihugu kivuga ko kiri mu mahoro gifise impunzi nyinshi cyane hanze amahoro rero tugoca twese tuvuga duti amahoro ahari mu gihe izo mpunzi zoba zihunze zikazadufasha kubona igihugu murakoze cyane
murakoze cyane reka nshimire n'abagenzanje bose bitariho niyo yarahagarariye kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma hari Albert Ndwayo Jean Renaud Niyonkeza na Gracia Justice Atwikeze nibo bariko barafata amasanamu ikiganiro cyari kiremeshejwe na Jewe Francine ryo kubwayo ndabashimiye mwakoze na ubutaha.